an gi nyinga iluongo ni Rigo Kor. Wadak Manyata ka. Kata kamano ndara mane loso kani osamiyo watapi. Kandara ni omiyo wasira watumo pie uri. Chakenga kane chake. Wasabiro ko tumo pie pile ka pile. Maka wuno ni tokora tumo pie nyaka saburu tino. Nakura tumura. Koro wakwayo gavana no. Mara nyanyungu. Mondo mi ongi ka kinya losnwa drainage system mar ndara ma oyango ka wuoch. Ituro no awudi kendo wawuoyo tinyiso wani wan ok wanyal jopesa emil ikonyo. Koro wadang'e ni gin jopesa mage mowinjo bed ni konyo ka wan to ok nyal konywa. Koro wakwanyang nyongo mondo mi obi ane ndara ni one kaka ndara ni nyalo konyo ji. Migane piny ka sani chalo en chudho lilo. Chudho man kani emane yot. Ka en eyot to kaka inyalo donjo e yorno onge. Sama watimo kamano, magi udi, magi gik makelo ohala ma onge ochamo. Sama magi timore ka magi okethore, kaka wade wakonyo ne onge, nikech ka gavana no be kidhiye, gimoro amora mikonyoru kanyo onge kata dichiel. Inyisi ni fill form, form ne mifilogo, onge gima kikonyigo, iloso form, ifilo form moloso file, file go onge gima timo kata dichiel. Inyisi kidhi manyo result mag tinyisi ni, din duoko ni ok oduogo. Sani kata an kaka inena ni, kata siling achiel mayudo kuom sirikal no onge. To an nyaka gi kad mowinjo bed ni kad no konyago, gima kad no konyago to be koro onge kata dichiel. Koro wakwa gavana ni mondo oyie mondo obi e ndara ka mapiyo piyo kaka nyalore, kapok ndara ni loso rumo, mondo owuo gi contractor ma loso ndara, onge kaka nyaloso no drainage system. Koro wakwayo gi gimoro ni mondo koyie to tim mano ero.